Eshia itafuti zvinyi kaizvo Zanzibar. Life direction. Say water.